Shabote, mweng wa ka o latelang ke Tlale makhene fa ba santse ba ipakanya a re marakeng. Thank you. tsuna ya mino monate ka re Tlale Makgene motho etso ke itse o itumeletse jaanong o na le nafa on the couch.